Ezamba phambili indaba namuhla ingebhe emndenini ngababulawe Efolweni. Owasemsunduzi izongenelela kwelesikhungo sokuhlolela ukushayela. Kanti owasemsunduzi Ulinde uphenyo ngominze ebhukuda. Nazi indaba ze 1KZNTVNEWS ifundele uphilano kacebe okukhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Usuhlalele ovalweni umndeni wakamthembe ensimbini Efolweni eThekwini kwaZulu Natali kulandele isigameko sokudutshulwa kubulawa abantu abayisithupha ngesonto kusihlwa. Kulabo abashonile indodana yakulomuzi nentombi yayo nabanye abesilisa abane. Imbangela yokubulawa kwalaba ayikaziwa kepha umndeni usolo uthi kuhlobene neyidakamizwa njengalaba bebulawe bebhema emjondolo okuleli ikhaya. Kanti kubonwa ngokusa ke sibhedlela komunye wesifazane odubuleke wasinda kule sigameko.
Yisona lesakhiwe somjondolo okushonele khona abantu abayisithupha kwathi oyedwa wadluliselwa esibhedlela sendawo. Ngokusho komndeni uveza ukuthi abangani kanye nendodana yakulomuzi babekade bekuyona lendlu ngesithuba zehora lesishagalolunye ngesonto ebusuku. Kwafika amadoda amathathu angena ajomba uthango bezo sekuqhuma isibhamu. Ongumama leli khaya uthi kwathi sekufika amaphoyisa ngesikhathi zasekuseni akwazi ukuthi avule kulona leli cala lomjondolo ukuze ezokwazi ukhipha abantu ababekade beshonele phakathi. Uthi ngokwabo babazi ukuthi bayisithupha abantu ababekuyona le ndawo. Okwathi mangabe amaphoyisa eselivulile lolu hlangothi batholakala ukuthi bayisikhombisa bayisithupha abashonile bese kuthi oyedwa ngowesifazane yena wasinda. Uthi kubona laba besifazane ababili kubona babe nezinqandamathe zabo kulaba abashonile okubala nayo indodana yabo. Okubonakalayo kuwona lo mjondolo igazi kula kumata okuyilona elibonakala umanzi elinye lalo futhi liyabonakala nakulona ilitshe nakhona futhi la kunanekepisi elinalo futhi igazi njengoba nomama waleli khaya ekuvezile ukuthi ngesikhathi sasekuseni kade sekuvulwa bafica bona laba beshonile osukwini la izolo bentanta egazini. Umama Thandazile Mthembu ongumama waleli khaya uthi kumanje unovalo ngenxa yokuthi naye bazama ukumdubula kodwa wakwazi ukucasha nabazukulu bakhe abane. Uthi yize engazibonanga ebusweni lezigila mkhuba kodwa wababona bejomba ucingo bengena emjondolo kamfana wakhe.
Saba ngisho silala la endlini asiphephile nanokuthi mhlambe ey'nganeni i-counseling ngazi ngoba ezakhe ngigudukisile ngayisa kubo kamawazi ngoba ngibuke isimo ukuthi zizobuka ubabwazi ehlikizeke kanje inhlambu zibuke noma mncane wazo. Ngoba sibazi nabo noma mhlawumbe basazobuya mhlawumbe kube khona indlela esingavikeleka ngayo. Angazi mhlawumbe basazobuya noma ngeke babuye yini. Angazi ngagadeka kanjani ngoba phela vele naku kugada bazogala ikhati uma kuthi bayabuye. Kwala ngazi mhlawumbe bangabuya uma kuwukuthi khona othi ubabonile. Mina njengoba ngingababonanga ngazi mhlawumbe angazi kulaba abadutshule uma kuwukuthi intombazane le esesesibhedlela ithi babonile ke mhlawumbe ke.
Ngokwamaphoyisa akulesi sifundazwe aveza ukuthi uphenyo luyaqhubeka. Kota kakaboshwa muntu okwamanje. Ngude bohosibisi, wesindaba ze 1KZNTV, ngibikanga isentsimbini Efolweni.
Mega masipala umfolozi kwambonambe nyakatha kwaZulu Natal uXolani Bhengu usethembisa ukuthi bazongenelela ukuzama ukulungisa isikhungo esikhipha izincwadi zokushayela sehlale isikhathi eside singaphelile. Uthi njengoba uholo obusha bazoqinisekisa ukuthi siyaphela kwakhiwo kuze ke kusizakale kumphakathi ubuphoqele ukuhamba amabanga amade ukuyofuna usizo lokuthola izincwadi zokushayela kwamanye amadolobha.
Imega masipala umfolozi uXolani Bhengu uthi bazongenelela ekutheni kulungiswa isikhungo esikhipha izincwadi zokushayela esesihlala isikhathi eside singaphelile. Uthi bebuholi obusha sebehlale phansi babhunga ngendlela esingaqedelelwa ngayo lesi sikhungo.
Iqiniso lithi uma ubheka isikhathi okwathiwa leya testing center iyavulwa ngaso kodwa kuze kube yimanje ikakazi izisebenze. Lokho kukodwa kukutshela ukuthi ikhona ingxaki ekhona. Weli-ke umuntu ke usike wazama ukuthi alandele ebheke ukuthi kungabe ingxaki kuphi. Njengoba sazi ukuthi i-structure lesiyana okufanele ukuthi silandele imigomo ethize yakwa Department of Traffic. So kunezinto ezithileke okwatholakala ukuthi i-structure asinazo ngaleyo ndlela sakakwazi ukuthi siphasiswe. Ake senze isibonelo uma ukhuluma nge-testing kanti kufanele kube nendawo e-steep hill.
Yes.
Uma uya kulesa structure usibona si-flat nje okushuthi ngamanye amazwi asifithi indlela okufanele sime ngayo.
Uphinde waveza ukuthi inkampani ya RBM isifake imali engango 8 million ukuzilekelele kulungiseni lesi sikhungo.
RBM sezibe khona ingxoxo nawo phambileni, so RBM is willing ukuthi kube nemali akayifakayo ukuze egcina uphothulelo yamsebenzi. Kunemali njengako 8 million ibhajethi akayibeka eceleni ukuthi ikwazi ukuthi ilekelele lesa structure sisukume sisebenze ukuze kuzosisakala umphakathi ongaphansi waseMfolosi.
Ubhengu uthi okuseqhulwini kubona bebuholo obusha ukuthuthukisa idolobha lakwaMbonambi.
Kweliqiniso-ke ukuthi idolobha laseMbonambi liyidolobha elincane kakhulu, futhi liyidolobha elisalele emuva uma ngabe uqhathanisa namanye amadolobha abekade emancane kanye nalo engeke ngiwasho kodwa owabonayo ukuthi asekhulile. Njengoba usho ukuthi phambilini kwakuyiphupho lethu as i-IFP sisaphethe ngalesa sikhathi ukuthi idolobha laseMbonambi ligcine likhulile nalo. Ngiyafisa-ke ukusho ukuthi njengoba nje sikhethiwe singenile, umuntu useke waxoxisana nalaba babanikazi bomhlaba, wababona wakhulumisana nabo ukuthi mhlambe kuphi la kumi khona, basayimiseleni ngokuthi baqhubeke balithuthukise ngoba asizukuvumela ukuthi kube nomhlaba ozohlala kungasebenzi kodwa thina sibe sifuna ukuthi kuthuthukise idolobha lethu. Ngamanye amazwi-ke ngiqonda ukusho-ke emsakazi ukuthi kuyinto eseqhulwini lethu as i-IFP ukuthi sifisa ukuthi leli dolobha leli silikhulise likwazi ukuthi lincede abantu likwazi ukuthi likhandele umnotho.
Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uzamandla Sicele ekwaMbonambi.
Imeya kamasipala uMsunduzi eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu Natal uMzimkhulu Thebola uthi bazolinda uphenyo lwamaphoyisa ngembangela yokuminza kwesiliso neminyaka engamashumi amabili obudala kwenye indawo yomphakathi yokubhukuda i-Alexandria. Ekhuluma-ke nethimba lezindaba uThebola uthi kimbiko ithi lona wesilisa okusolela ukuthi ubedla amanzi amponjwana uminze washona kube kade kukhona abaqaphi bababhukudayo abathathu endaweni yesehlakalo.
Lena indawo yomasipala uMsunduzi yokubhukuda ekhona la edolobheni ebizwa nge-Alexander Swimming Pool. Kanti-ke kuvele umbiko wokuthi kunowesilisa ominzile khona la washona ngesonto oneminyaka eyamashumi amabili ubudala. Lona owesilisa kube ukuthi wayekade engabanye babantu ababefikile la bezobhukuda ngesonto, kanti-ke kuzotholakala ukuthi uzominza bese eyashona khona lana. Ekhuluma nathi umeya womasipala uMzimkhulu Thebola uthe angeke basho njengamanje ukuthi ngabe imbangela yokuthi ashone noma agulize yini, kepha-ke bazolinda uphenyo lwamaphoyisa ukuze ukuthi kahlehle ubani osephutheni phakathi konogada naye lona wesilisa.
Siyakholwa ngasohlangothini lwethu sakwenza konke okufanele, kodwa kunjalo-ke silivulile icala emaphoyiseni ase-Alexandra Police Station ukwenzela ukuthi kube khona into ezophenya ukuthi yini ethathe impilo yalo mfowethu kuze kukwazi ukuthi kube nesiqiniseko, so that uma kukhona ukudedeka ngasohlangothini lwethu njengomkhandlu kukwazi ukuthi uthathwe inyathelo, kodwa nokuthi sikwazi ukunikeza umphakathi waseMsunduzi nomphakathi waseMgungundlovu wonke nesifundazwe sakithi isiqiniseko sokuthi ama-swimming pools ethu aphephile.
Kanti-ke uthe esimweni sangesonto sakhona la e-Alexandra babe baningi kakhulu abantu, ingakho-ke nonogada babengeziwe ngalelo langa.
Uma abantu behlangene kakhulukazi beyobhukuda kubantu abawu-250 okungenani kufaka kubekhona i-lifeguard eyodwa kule swimming pool la kuminze khona lo mfowethu, kwakunama-lifeguard amathathu. Ngokwamathikithi adayiswa ngalela langa awu-526 uzobona-ke ukuthi kungaphezulu kwesibalo esiyisidingo noma okuyi-national norm, kusho ukuthi ngokomthetho abantu okwakufanele babekhona bama-lifeguard kwakufanele bebabili kuphela.
UThebola ube esedlulisa amazwi enduduzo emndenini walona wesilisa ominzile washona, wabe esethi akulula ukuthi bangaya koveza amehlo ekhaya lakhe njengamanje njengoba amaphoyisa esamatasa nophenyo.
siyafisa futhi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga siye siyoveza amehlo. Kodwa siyanqena futhi ukuthi sizithole mhlawumbe sizoba sesimweni sokubeka umkhandlu kwi-risk ye-litigation uma kungenzeka uphenyo luthole ukuthi kukhona okuthile. Sizofisa ukuthi sithi siyoveza amehlo emndenini njengabantu kusiko lwethu kwindlela yethu yokuphila ukuzwelana ngaso sonke isikhathi, kodwa equally sine-responsibility yokuthi sibone ukuthi asizokompromisa umkhandlu nganoma yiphi indlela. Yingakho-ke sizofisa sithe uphenyo lokuthi yini egcina ithatha impilo yalomfowethu lwenziwe ngokukhulu ukushesha, sikwazi ukuya laphana sinayo yonke information.
Ezindabeni ze-1KZNTV kubika u-Ayanda Dube, ngise-Alexandra eMgungundlovu.
Ibamba likamengameli wezwe David Mabuza kulindele ukuba ke namuhla ahlangane nomkhandlu omeluleka ngokhuvethi National Coronavirus Command Council. Lo mkhandlu kuyinhlanganisela ke yodokotela, ochwepheshe nongqongqoshe, nokulindele ukuba ke kuphume ke kuwona iyincomo ngesimo esikhona ke ezweni kulenhlekelelele eligcwanele ukhuvethe. Nokuzothi emva kwalokho bese kuMabuza ethula inkulumo ebhekise ezweni nokungenzeka ukubeke nomunye uthaqa okanye kwenziwe inguquko kwesigaba ke lelizwe eselikusona kusukela kuvembu kuwukhuvethe oseluyishintshile olubizwa i-Omicron. Usuku lwenkulumo kamengameli belungakadalulwa, kanti uzibhinca makhasana bathi kungenzeka ibe kusasa. Kani baphawula ababukeli bethu ekhasini lethu laku-1KZNTVNEWS ku-Facebook. Kanti uma sibheka uPhawula kaZanele Ngema uthi uzovala utshwala nje yona nto abayishoyo njalo. Mthobisi uMaqhinga wakaSiqinu uthi mina ngiyafisa ukwazi ukuthi kungani lesi sifo sibhebhetheke njalo uma ngabe sekusondela iy'nsuku zokuzijabulisa nemindeni yethu. Nginesicelo nje kusekela mongameli wakuleli ubaba uDavid Mabuza kuzona zonke nje iy'nqumo abayithathayo kungabikho esizophazamisa injabulo yethu. NjengeNingizimu Afrika siyanihlonipha futhi siyanithanda. Nani ke sicela nisitshengise inhlonipho, indawo zokuzijabulisa zingalinge zivalwe. Ulungi wakakhawula uthi wibo, kanti umbuso sibiya uthi zizokhala ke manje. Umlondolozo mnyama uthi usaphila kanti lo baba. Ukhelani wakanayidu uthi manje sebefuna sizonde lo baba. Umzwakhe Wise Man Zwane Mangethe uthi uRamaphosa kumele abekwe icala lokudansa engafake esimfonyo, kumele abekwe icala athathelwe izinyathelo ngokushesha ngoba akekho ongaphezulu kwengalo yomthetho. Kanti uSP Mzukulu wamajolo uthi awungeke livalwe izwe, phela uyabona ukuthi uzomele lo. Kanti uLondiwe Londi Dlamini uthi ngaze ngamzwela uMabuza ngoba uzobethula kinkulumo bekumele ithule umongameli wezwe waze wavelelwa kwethukwa isizwe. Kanti uSicelo Mayeza iBhakhaniya uthi siyawubona njalo lo mdlalo odlalwa ke la, senziwa ibhola lomnqakiswano, banqakisana ngathi. Ake sithi shelele itoro siyabuya mbukeli nezinye indaba. Asibonge siphinde sikwamukele futhi mbukeli lapha ekhaya. Lo isikhulike siphezulu kwezokukhangisa ngaphansi kwamasipala wetheke emkhakheni ezokungcebeleka uNtombenhle Dlamini usenxuso somabhizinisi abagxileka emkhakheni eyahlukene kwezokuvakasha ukuba bangenele kumncintisano wendondo obizwa nge-Durban Tourism Awards. UDlamini uthi inhloso kenkulu yale mkomelo ukuchoma uphaphelo egwalagala lawo mabhizinisi aqhubekele nokusebenza ngesikhathi kesinzima sokuhlasela kwegciwane lokhuvethe. UDlamini ubekhuluma ngesikhathi kekuvulwa ngokusemthethweni ukungenela lomncintisane oneminxa eyishumi isiyonke.
Kuvulwe ngokusemthethweni ukungenela umncintiswano obizwa nge-Durban Tourism Awards okuhloswe ngawo ukuchoma uphaphelo egwalagwalo osomabhizinisi abagxile emkhakheni wezokuvakasha abenze kahle kule minyaka emibili lo mkhakha ubhekene nengwadla kwaziseke ungeminyaleyo ekhahlamezeke kakhulu kusukela kwahlasela igciwane i-corona. Oyisikhulu esiphezulu kwezokukhangisa emkhandlwini wetheku emkhakheni ke wezokuvakasha uNtombenhle Dlamini uthi ke ngalezi ndondo bahloseke ukugqugquzela osomabhizinisi abasebenze ngokuyikhandla naphezu kwezimo ezinzima abadlule kuzo.
So inhloso yama awards kugqugquzela osomabhizinisi laba abakhona kwi-tourism njengoba sazi ukuthi le ezokuvakasha zithinteke kakhulu njengoba kukhona i-COVID-19. So kodwa kukhona kuko konke lokho abakwazile ukuqhubeka, bakwazi ukuthi baqhubeke babe nabo abasebenzi bangabaxoshi. Kwaba khona abakwazi ukuthi baba pushe i-industry ingawi. So si kahle kahle sihalalisela labo bantu ukuthi bakwazile ukuthi iindustry ithi ihlaselwe ilolu iCovid-19 bakwazi bona ukuthi baphushe baqhubeke nokuthi ba employ abantu baqhubeke nokuthi abantu bebevakashile bakwazi ukuya kuma attractions ethu siyavula namhlanje abantu bangakwazi ukuthi baye ku www.deventourismawards.com ukuthi bangenelele ama products kunama categories ahlukahlukene abangakwazi ukwengena kona enye yawo film makers awards enye category yakhona accommodation sector enye ama rickshaw pullers lawo sike siwabone eThekwini
lo mncintiswano kuzobe kungokokuqala usingathwa wethulwe ngokusemthethweni ngenyanga umpumpu njengoba namuhla bekwethulwa ke ngokusemthethweni ukungenela umphathi wendawo yokulala iBentley Lodge eThekwini uNtuthu Komyende uthi ke lokhu bakuthokozele kakhulu kwaziseke babe nonyaka onzima kakhulu
siphazamiseke kakhulu kwi-accommodation since kune-COVID because thina sidiphende kakhulu kuma-visitor afika la eThekwini ama-bills bekhona zonke lezo namalabor bekumele abe khona kuma-sites but imali beyingekho even manje khona siqala manje uku-recover as ku-December khona abantu beqala be-travel siyazama uku-recover so incintiswano songenela sijabula kakhulu ukuthi nathi soba ingxenye yawo ama-awards because sisebenze kanzima ukuthi senze show ukuthi uyizokuvakasha eThekwini sizibeka eqopheleni eliphezulu ngokuthi na si-provide nge-accommodation sibe reliable kuma-customers as nginama-scams amaningi thina sinawo ama-scams so senza show ukuthi abantu bathole indawo ekuyona yona nabayibhukile nento abayibonile online bayifici iyona ayikho indlela esinjalo so ngaloko nathi sithi siyajabula kakhulu ukungenela ama-awards
nakuba lo mkhakha usakuthokozela ukunyuka kwesibalo sezivakashi kwaziseke isikhathi sama-holiday bahlalele ovalweni lokuthi uhulumeni angalivali izwe njengoba ke siya ngokwanda isibalo sabantu abahoqwa uhlobo olusha lwegciwane i-corona nokungaphoqa ke ukuba izwe liphindele kumvalela ndlini
ukuvalwa kweze kungasi-affect kakhulu because kumanje kunabantu ababhukhile from manje till January asebebhukhile yonke izinto so loko nako ngaphinde kube inkinga ngoba ezinye imali sezingakuthina sezingenile like ba secure ama space because indawo eziningi zigcwele and loko kungashaya kakhulu because ngamele kube ukuthi si-refund bonke la abantu so siphinde sibuyele emuva zonke lezo zinto so ukuthi kumele sikhokhele amabhili kumele sikhokhele abasebenzi kodwa imali engenayo ibingekho because bonke abantu bangakhansela
ukungenelwa kwalo mncintiswano kuzovalwa ngenyanga kanhlolanja ngonyaka ozayo izindabeni zi-1KZNTV kube kuNtombi Khona Mvubu ngiseThekwini
Umphathi wenkampani ezokumbuka phansi Richards Bay Minerals RBM ngamafuphi Ulinde uthi ilinganiselwa kuyigidi eziyisithupha zamarandi imali abayisebenzisela ukwakha imiklamo kwemibili ezolekelela ukusiza umphakathi wesizwe sakamkhwanazi kwanondayo esikhaleni enyakathonele kamthaniya le miklamo kuyifaka phakathi indawo yokwenza kimkhiqizo yesikhumbo okuyimkhwanazi leatherworks kanjalo-ke nepulazi leyinhlanzi phecelezi fish farm ukuze ke baxoshe ikati eziko kubantu bakule sizwe umphembu kusho lokho ekhuluma-ke nethimba lezindaba ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni emqhamo
Lena ke ngenye ama project omphakathi eyakhiwe inkampani ezokumbuka phansi Richards Bay Minerals phecelezi ke iRBM le project ke ibizwa ngokuthi ke Mkhonaz Leatherworks iRBM ithi ke imali eyizigidi eziyisithupha echithiwe kwakhiweni kwalama projects kuhlanganisa ke neya kwadube okuyi fish farm lama projects ke akhele ukulekelela le mphakathi ukuze ixoshe ikhadi eziko njengoba bezokwazi ukuthi baxoshaxoshe ukubeka nje isinkwa etafuleni imkhwanazi Leatherworks kuzobeke kwenziwa khona isicathulo njengoba betholeke imishini eyahlukene abazosebenza ngayo
njengo-RBM sitshale imali engango-6 million ukuthi entsheni ukwakha ukuthi intsha yazi ukwakha icathulo sibhekelela kakhulu ama-project entsha ukuthi sisuse intsha ey'tratweni siyifake ukuthi ziyisebenzele zibone ukuthi zingenzani ukuthi zikhiphe indlala emakhaya
untuli-ke ube segcizelela ukuthi lena-ke yinto abazoyiqapha ngelokhuzi futhi baqinisekise ukuthi ayifadalali njengamanye njengoba kuba yinto ezoba khona ukusiza umphakathi isikhathi eside
sina-partnership okuthi senze ukuthi sibone ukuthi lama-project anama-mentor sibone ukuthi lama-project sipartnerisha nomhlathuze municipality okuyena osilekelelayo kakhulu ingakho-ke namhlanje senze i-hand over ukuthi sibone ukuthi lama-project awabe ama-white elephant ikakhulu so umkhandlo uyasinceda kakhulu ukuthi sisebenze kanjalo separtnerishe kulama-project wethu
Uphole obusha kumasipala omhlathuze kube ingxenye yezikhulu bezizokwamukelana ama projects osomlomo kumasipala wasemhlathuze uTopias Gumede uthi ke sesadlula isikhathi lapha abantu bakumele bafunde ukuze baqashwe manje ke sekusebenza amakhono
njengamanje umsebenzi ubonayo umuhle ngoba intsha yakithi izosilakala isikhathi sesedlula la khona kuphela fanele ufunde ulwazi kodwa afanele kube namakhono okuphila ngoba siyazi ukuqaleni abantu bebamba ofesa wathola umsebenzi kanje amanxa esimo somnotho uza lonke nokufundazwe okuba nomthelela even ukuba semkhaya
sibonga kakhulu RBM okuwona osixhasile kule project kuze kube sisiphethweni njengamanje sisukela siqala i-training kuze kufisika samanje suphelelisiwe umsebenzi sokufanele siqale sisebenze siyabonga kakhulu and le project ngiyabona ukuthi izosiza kakhulu siwumphakathi ngoba uzosivulela amathuba kakhulu nabanye abahlele emakhaya bazokwazi ukuthi bethole namatoho ngalana bekwazi ukuyiphilisa
lezi ke izindaba zi-1KZNTV mina ngingosamukela senqulunga ngibeka ngisesikhaleni
umndeni weshoshovu somkhankaso weFismas Fall uBonkosi Khanyile uthi akukhona ukuthi kubalekile njengoba sekhishwe kencwadi egunyazwa ukuthi ke aboshwe ungwane bekumele avele enkantolo izolo ngamacala angafaka phakathi okususudwe emphakathini ngesikhathi ke seyibhelu nokutatshwa kwempahla kwaZulu Natal naseGauteng ngontulukazi kulonyaka kanti okhulumela lomndeni uPhilani Ndulu uthi okuyisona zathu esenza uKhanyile wangalibhade enkantolo ube ukuxinwa ke ngomkhuhlane okuholele ekutheni kaphuthunyiswa kwabezempilo esikhundleni sokuya ke enkantolo kanti kube ukuthi ummeli wakhe uyena uzobikela ke inkantolo ngezathu zokungezi kwakhe enkantolo bese kwesekela ke lokho ngencwadi kadokotela noma yesikhungo sezempilo ebesimnakekela kulokhu kugula kwakhe exinwe umkhuhlane ake sitishele letolo futhi siyabuya mbukeli nezinye zendaba ake sibheke engosini ezomnotho iranda kulele bezo 16.3 cents kwi-dollar lasemelika libe ngu-21.18 cents kuponda wasebritane libe ngu-18.8 cents kwi-euro yase-europe libe ngu-$1,787.31 i-ounce kuthi into ngawelo ongahluziwe yona ibe ngu-$74.39 umphongolo ake sibheke engosini yezemidlalo Kukhonye umqeqeshi we-Al-Akhli ngokudabuka eNingizimu Afrika uPitso Mosimane kwimkomelo yonke International Federation of Football and Statistics. UMosimane ukhale wemuka umqomelo ukuba ke-Africa's best club coach kulandela ukuqopha kwakhe umlando ngemanga afike wazenza lokho ejoneleli iqembu laseGibhithe esuka kwelalapha eNingizimu Afrika iMamelodi Sundowns. Lo mqeqeshi unqobeke isicoco se-CAF Champions League kabili, waqeda endaweni yesithathu kwi-FIFA Club World Cup kanti ngaphezu kwalokho unqobeke nese-CAF Super League. Ngaphandle kwalomqeqeshi waseNingizimu Afrika, omunye odabuka kulelo wenze kahle kakhulu ube nguNompempe uVictor Gomez, onqobe ukuba ke nguNondwebo ohamba phambili ezwenikazi lase-Afrika. Ake sibheke nase simo sezulu esingalendele kusukwini lakusasa. Nabenyathe eminyama kandaba ejame umkhonto ophezu komzimvubu. Amamponda isaba ukuyehlela kwamzimba umntwana nethimba lonke nje leyindaba. Sithi khumu kuze kube ngokuzayo.